kajarwa mukurwadza nasitogara murufaro tosimudza unomureza tobatanidza moyo yedu tosimuka kuti tihwake inonyika yeZimbabwe ndikaenda kunyika kure ndinosuwa nyika yangu nguva ingati paradzanisa inogara Shande tipe vana vedu mangwana a